Hatika badari tax ona yezvataita takaraskiwa neupfumi mafedzi edu aingochekwa mhuka dzesango dzaiuya dzichingoita kuti kutira mapurazi edu kudya mbesa madzedu mbavha dzaipisa mishini yedu mamota enjinzi edu saka tinoda kuti tinzwiro
kuhira kushushani taiwe pachokwadi.